Ishina lyandine boka fura Riodah Nyirenda. Na isa pano efwa ya ukulanda pali kampani iitwa Imagine X. Ii kampani ya Imagine X ibomba na ma coins. Aya ma coins yetwa ukuti Blackbill coins. Aya ma coins kuti mwa yashita nokushitisha. Ii kampani ya Imagine X yatampire mu chalo cha South Africa mu June 2018 alo batampire I Blackbill coin bale ishita pali 10 rand ino ishita bale ishitisha pali 75 rand so na ikwata interest ikulu and pano ndechita encourage ama Zambians bonse fiena tukwebati mujoine I company ya Imagine X. Ii kampani ya Imagine X na iwa ama bantu irefu ayo kuchita improve ama lives yama Africans. Kuti mwa joina ukubonfia phone yenu. Ukubonfia phone yenu kuti mwa shitama coins olo laptop kuti mwa shitama coins ya Blackbill futi kuti mwa shitisha ukubonfia phone yenu ii kwete internet. Ii kampani na iwa ama because nga mwashitama coin yenu ya Blackbill kuti mwa yasunga mwebene nokwisa ashitisha panchita ewe mlefu wa mwebene after some time ila gaining a more profit so kuti mwasango kwebati profit yenu nga mwaisunga panchita itali kuti mwasanga ati mwaisa ashitisha pampie shisuma ii Blackbill ofo mwinga joiner na bakwata website kuti mwabasanga pa www.blackbill.info na totela mkwai.